Kāre, kore, ka tū te poehu I te whutupōro ngai o, aenei rangi whakatānei I te tukinga o ngā kiritata, ara o ngā rangatira ki ngā kahurangi. Nā wai ngā paumua o te kapa kahurangi I kaitā, kātahi ka kaitā ke atu I te whakaingoatanga o te uri o Ngāpuhi me te whānau Apanui, ara o Akira Ioane ki te aroa kapa. Anei rā te pūrongo a Roihana Nuri.
Ko tahi noi hō te tīma tangatākoro I mua o te taumata tū takarere wā tuawha, I nā e nei ka tīma tā noa a Akira Ioane hei pau mua mo te kapa kahurangi o Tāmaki.
A lot of energy, a lot of excitement. I know that he'll bring plenty of that on the night as long as he nails his role. We know what he's capable of.
Mō te roa ngā atu o tēnei tau, kāore a Akira I eke ki te wahanga paumua. He oi nā tana mahi nui ki runga I te papa whakangungu, kua tahuri mai ana hoa tākaro.
We need him to work hard, hit hard, carry the ball and have some really strong ruck involvement. So as far as most of the game goes, you know, it'll fit Aki perfectly.
Kāore he rerekētanga ki te aroa kapa I tīmata me ngā hauā whiowhio, ko Tere Black tērā kā tīmata ki tāna tūranga tākoro hoki.
We really, really liked what he was doing before the break as well. So, you know, Otere's he's a great guy. He's come here and been here a few years now and had some injury. And look, we've seen post that knee injury he had. It's taken him about 2 years to get to back to his best rugby, but now he's right there.
I tino eke ngā whana a Black mai ngā rā okioki me te mea hoki ko pakari rawa tana tākoro mai te tīmatanga o te tau.
Otere's, you know, 100% kicking the way he did was a huge part of the game. He's got a couple of great players around him that have also worn the number 10 jersey. So he's putting his hand up and, you know, you can't take it off him at the moment.
He rahi ake I te 13 mano ngā tīkiti kua hokona kētia mo te tukinga hei tēnei rā horoe.
Battle of the Bombays, mate, she's always going to be full of spice.
Te āhua nei he pakanga nui, kei te haere ake I wāinga I ngā kapa ērua. Roihana Nuri, te karere.